everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories and today I'm about umkhokha. Yabona ke indaba yesikhundla sobuholi bebandla lamaJudia, guys, selisuso omkhulu umsindo. Abantu abaningi ke bathi usiphamandla okumele ahole ibandla lamaJudia. Kanti ke uMamzobe eyedwa njengahlanganiswe namuntu uthi nje umlungisi okumele ahole ibandla ngoba uyena inkosana kaMvelase. Abantu ke ezinkundleni zokuxhumana bayabuza ke ukuthi ke ingane yentombi ingayisusa kanjani ingane yasemshadweni esihlalweni sokuthi ke iyinkosana. Udeli ke odlala indawo kaMamzobe ubesephendula kanjena wathi ke ngizophawula ngombono wami as udeli without any legal or traditional advice. Okay, isinto versus izinto ezibhalwe phansi kwiwili. Isinto sihamba ngesinto, but uma umuntu enza iwill, there's different case, like uyaba nengane okungayona yasemshadweni, but umuntu abhale athi ngifuna umuntu othile athathe izinto zami, lapho kusese kuyisifiso soshonileyo. In this case uMvelase wayazi kahle kamhlophe ukuthi ke unengane nothenjiwe. I think waba budedengu, kwakumele abe specific. I think we are all learning to be very specific uma ngabe senza ke amawili. Wesethu omunye well said, siyafunda lana ke zubi. So ke guys, bathi ke baqoshisa abantu ukuthi ke mabebhala ama will babe clear, babe specific, bengenzi njengoMvelase ongachazanga igama lenkosana yakhe ekubeni enengane entombini. Lokhu ke sekususe umsindo omkhulu. Kuba sengathi uthe guys, ke ithukuthuku zika Mamzobe zizophelela ezeni ngoba lo mlungisi okade edlala madayisi uzozifunela imali lapha, akanandaba nanalowo Mamzobe ngoba vela kamazi futhi akamkhulisanga. Kusazomshubela ke bandla nkosana uMamzobe uyoze athi tyo tyo sengivuthiwe. Indodana izomlahla umkhululi angayingeni indaba yakhe nodade wabo uzodwa abuyilane nophakathwayo. Be ready for more crazy scenes zika Mamzobe. Kusazoshuba kakhulu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.